Ahena mukana kambe ka master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course namhlanje ta khala Gagash loko tshikomela ku sei na ku update a venue ya yena. Loko hi manjeni. So ka siku namhlanje of course ra 24th April hi fike hi twa Gagash afika a endla live afika vula leswi.
I'm thinking or maybe ukuri game. I'm not like a birthday celebration. I want to come back or I'm not easily shaken.
As you can hear, so tani jumbo sto ako alavu ko enda birthday celebration na yena a kara launch. Man kumayon. However, since tukomla ko venue ko na itai kenchi cha. Ngwe mlan tani lau shusha Gagash mas to ko aro kutseka tseke na kara launch kuwa enda event because no kablo na the magata the booking fees and stuff like that could was expensive kuzi line up ay shuere ni kuwa ko. So especially ko kumbise ko anga feta ako le au budo kara launch.
Vanhu va mina na va tiva a ni chuhangi nchumu ni nga yi tseleka loko let's go to Ubuntu again.
As you can hear, se loko swisuggestini ku a nga tlhatlhela Ubuntu kral mayikumela na mhaka leyi leswi nga ku kombiseni ka swona as you can hear. So prior to this a fika a tsala that post first mani kuma yena a nga fika a vutisa ku kumbe ni cinca venue ya le Khara for birthday celebration ni faka kwa le Ubuntu kral. What do you think people? So ni va ni kha ni cheketela ti-comments to tala la like vanhu vo tala va kha va kombisetela Monty kral Ubuntu kral of course and leswi ni nga swi vona ta mi kha mi fambisa matihlo ya n'wina mi ta swivona ku vanhu vo tala va kombisetela ubuntu a va tala na a va kombisa Khara launch to be honest ya le yi le ku fambeni mano. Buta ra vero kumse ka Monty Crawl ubuntu maswona to ubu okay as you can see total vero kumse ka ubuntu ah come on guys ubuntu ah yo inga win so ah shuktwaleni if himpela long another event vanhu very aya ubuntu vele kutsakeni ku athathlela le kambe kuva kuri gaming game hikuva ni maswitoko na the trends vata vakha va endla event ya bona a palms ku hiswiswi leswi vanga fika va swikombisana vuxoko the same exact date vata vakha va endla event a palms. Yeah, of course itlha a hlamusela na mhaka leya the event organizers hikuva vo tala hi against swona so hi pakele swona ku kahlekahle problem yi le kwihi.
Van'wana a nga vulavula ku ri why can't people the Gaza unite and all that. It's highly impossible people.
As you can hear, se loko hlamulela ka question leyi vo tala hi nga na yona ku why the event organizers are fighting for events, okay?
I've tried myself personally. Tshame ni create a group ni faketela ti-event organizer laka group leyi ni ku ri loko hi endla hi ta fanele hi endla xixin'we but swi tsandzisi sweswo.
Okay. Yeah, why swi tsandzini? Obviously un'wana na un'wana guys la ku ta profit hi problem yaleyo mani kuma yini ku sweswi hi ta yimela loyi a endla or mi kuma ku endla as a group so I think that's the problem.
They know va swi tiva un'wana na un'wana wa swi tiva se ni create a group ka ti-organizers ni ku loko ku ri ku these are the guys are organized.
Okay, I be network la. Leswi nga va kha hlamusela swona ni overall sweswo. Yeah, from there on kuzini mostara yo time guys. A tlha kumbisa swo market wa yena a hi vanhu va 77 mara swi toki tshama ka swi repeat a hi vanhu va 77 ni market wa vanhu va proper leswi nga tlha kumbisa swona sweswo ni overall. So ya swi tikomela ku event of course yi tlhela kwale a Ubuntu kral Monty kral visits palms again ku ta kha ku hisa hi 27th May again. Loko ri amingezi subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe.